Thank you. Hakuna, 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 hakuna.
Wewe kama tu vizuri sijaondoka. Sio mimi nani hapa.